Tinashe sama mboko kusikira ndava kuleve mudonjo ninge ndichingo kanda ndandi hopo nagara ndiri weka kukwete wepleta ndine mabaza sina keria inda pepe ndakuda kugara pamusoro sekepi usa size silent river run deep
ndine ndogara tsunda
ihombe hombe dzandino tsunda
zakatsika panoera ndimbopfunda handisi mota inomuka nekusundwa
Yeah.